Likalile iphulo logonya malungu enkonzo yesipolisa angaphaya ku 19,000 namhlanje eQabega eMpuma Koloni kwabaza kugonywa kuquka amapolisa omabhalana amalalela kunye nabafundi bezobupolisa. Intatheli yethu uLerato Fekisi usiqulunqelele ngxelo.
Ndiyazibusela kuni silapha eQabega apha amapolisa azofumana i-vaccination ngamapolisa ayi-19,000 apha ephondweni azofumana le vaccine kwaye namhlanje i-police commissioner Lieutenant Jinga ulapha ne-MEC ye-safety liaison uzoqinisekisa bakhuthaza amapolisa babafumane le vaccination. Akhe sithethe naye sive uba uzame njani i-vaccination yakhe kwaye uziva njani amapolisa namhlanje ethatha inxaxheba uzikhusela kule ntsholongwane. Police commissioner Jinga, sikubona namhlanje uqinile unamandla ufumane vaccination, uziva njani sonofanele ligonywe?
Eyi, ndichuluba ncike kakhulu namhlanje. Ndinovuyo olukhulu uba ndide ndafika kule line kudala siyingxamele. Uyakhumbula kaloku uba mna ndaba lixhoba lokuqala ukufika kwayo. Namhlanje ke ndim okuqala futhi elayinini ukuba mandiyifumane. Isho ukuthi ke kufuneke ndikhokele ke amapolisa eliphondo ngoba ndawabonisa nalast year uba ndiyifumene le COVID ndaphinde ndaphuma ndabuyela emsebenzini futhi sasebenza nabo. Nanamhlanje ke ndilapha ukuzothatha le injection. Ndifuna ukubabonisa uba le injection ayinanto izonceda thina ke amapolisa sikwi-front line. Masiphume ngobuninji sizoyithatha. Uyandibona ndimhle ngoku mos ndifresh and ne-attire ilungisele uba ndibheke kwi-road block ngoku. Andinasiyezi andinantoni ndiyawuma kwi-road block xa ndigqiba ke ndisebenze ndibabonisa uba le nto ilungile funeke siyithathile kuzawuncedwa thina ngokudala sikhala sithi thina sizi-frontline ayikude kufike. Namhlanje ifikile ke laa mini masiphumeni ngobuninzi ke amapolisa ase-Eastern Cape sizothatha ijepu yethu sihambe sosebenza. We must go out without fear now. Elutsha besingalibonile namhlanje sizixhobele ke ngoku besisithi asinazo izixhobo because asiliboni. Namhlanje ke sinazo izixhobo zokuba ke ngoku sizikhusele kulo. Sizawuphuma ke uyabona namhlanje bonke baphumile and sonke sizimisele. Andikava i-negative comments zokuthi abafuni bonke bathe bazandilandela. Sisilapha ke namhlanje bandibonile ndingenile ndaphuma ndise-fresh. So sizawuqhubeleka ke nakwezinye isayi sezishekileyo siphuma ngobuninji siyokuthatha injection yethu.
Iqabega namhlanje aims to vaccinate 500 na-500 ngomso and then kwezinye isayizi nizoya nini and then ithini i-roll out yeprogram ephondweni?
Izawuqala ngomvulo kwezinye iisayithi ezishekileyo eziyi-14. So kuzawuxhomekeka ngamanani because amanani akwazi ulingana kaloku namhlanje sinenesi eziyi-10 apho kwenziwa i-500. Sizawuxhomekeka kuba kwezinye iisayithi sinamanesi amangaphi sikwazi ukuthatha amanani amangakanani. So the more sibathatha the more izawubashota ke i-period yethu yokwenza le nto andinawukwazi ukutsho uba izawuqala nini iphelelini kodwa the more sisiza sibanintshi ngemini enye sithathwa sigqitywa sizawukwalisa uba sikhazi siyigqibe.
Well, that was the police commissioner, Lieutenant Jinga, esithi amapolisa maphume uninzi bazofumana le vaccine uthusemandleni uzive rayithi kwaye ufuna ukukhuthaza amapolisa ephondweni jikelele baze bazofumana le vaccine. Kodwa ngoku masibele kwi-studio.